modula Sione hara mathata uri utlwe Jehova hobane hanna o warapela ka pelu ye bohloko are mo priesta eling thapelele hanna o warapela hle
hanna o warapela
warapela Lisiya wa rapela tle
hanna
wa rapela
haleluya
arin thabele le kali ba kala u thoka lisiya hanna wa rapela hal prista yelin thabele le thabele le
kali
ba bamwe bathakanna Tony Lissia, Christian in Tabele, the Kabakishi, the Mudibuka, Akisa Tony Lissia, Akon Tabele, Christian in Tabele, Arjahofa, Hakam Pafela Lissia, Kitanisa Tabele. Tshwane le basadi ba bangwe.